During this pre-flight training, Ham was taught to push a lever. He was very clever, and so Trevor gave him a light. An electric shock on the soles of his feet.
Da 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 da.
During this pre-flight training, Ham was taught to push a lever. He was very clever, and so Trevor gave him a light. An electric shock on the soles of his feet. During this pre-flight training, Ham was taught to push a lever. He was very clever, and so Trevor gave him a light. An electric shock on the soles of his feet.
Da 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 da